Am I in? Kule kwathwa ndine license. Am I in? Am I in? Am I in? Am I in? Kule kwathwa ndine license. Am I in? 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 Kule kwathwa ndine license. Am I in? Am I in? Am I in? Ngazalwa ngumama yintombi kodwa kwenzeka umama watshata engatshati nalo mntu ngutata ngengoku ndakhuliswa sistepfather nangona ngelaxesha babendithanda kwenzeka wafika usathana wafika